sign and the people is in the thing of that. But we are a Malawi Munagamakal, my clubs are made of Nagumania, and my clubs in Gadamina in a Yasa big police, the big club Gombe, in end the Unia dia who signa Unias. Who is your Jordi Amagusa Jodiga, my weakness is Zago, Amagusa, Amagonza. Wakaudi ujaso bwino ama kupanga in college ndende chintu ndi intern zene kwambili kuti ndi pange reach full potential ine environment yapo development yapo kwambili tafika magazi omena ndandilia inantu chabuno kwambili ndi lesson mayembekezera ndimaona ngati mina bazikala maudani nayo komano antananda ndabwino sanami mwe ndalanda ndabwino kwambili mwe ndi lukao sanga kwambili feel comfortable ndikuona sokuti ikavira kusogoro ndi fika hapo Revo inage ya bwini kumbi. Simu mene unfuwa neso dikaliso mkuru. Mwene mwadenga zikozo, mamedo zichanchani, sikufunia kumbi, lifawadi mtu kama kala, mwafuno zono doyo wapanga chief, zintu zili mdizi iti.